Ndakulandira nomvera pano pa Zodiac Broadcasting Station ZBS. Iyi ndi program yapadera yomwe tikufuna ticheze ndi Dr. George Chaponda amene akhala kutchulidwa kwambiri pa nkhani ya kagulidwe kachimanga ku Zambia. Anthu ambiri akhala kunena kuti Dr. George Chaponda akukhudzidwa ndi zachinyengo zomwe zinalipo pa kagulidwe kachimanga ku Zambia. Zodiac inapempha Dr. Chaponda kuti ayankhulepo pa zomwe iwo akudziwa pa nkhani iyi. Ndakulandira Dr. George Chaponda mprogramu yathu
Zikom.
Zambiri zakambidwa pa nkhani ya mmene chimanga chinagulidwira ku Zambia ndipo zala zambiri zimaloza kwa ino kuyambira ku civil society kwa anthu achipani akuti iniyo munatengapo mbali pa nkhani ya kagulidwe kachimanga ndipo mmafuna kupanga za chinyengo.
Zona zenizeni ndikuti anthu akuziwa zona koma anthu ena afuna akhale ngati sakuziwa zona.
Anthu akuziwa zona?
Zona za chini zoti ziko lino la Malawi tikuziwa kuti mchaka cha 2015-2016 nyengo inativuta kwambiri. 2015 tikuziwa kuti kumwera kunali mazo sefukira kumpoto panthawi yomweyo kunali nso ngamba koma panthawi meneyo a president atu anapempha ziko lonse kuti kwathu kuno kwagwera ngozi choncho madistrict okhala ngati 15 atithandize kuti pasa zinthu zofunikira. So pano nso mchaka cha 2016 tinaonanso so pano sinali one madistrict ya 15 koma kunali ziko lonse la Malawi tinganene kuti chifukwa cha zimenezi ziko lathuli tinali pa ngozi anthu atachita kafukufuku chimanga chimene timadelelea kwa ife chokwanira ngati 1.1 million matani nge kunena kuti sitizakhala ndi chimanga chokwanira chimenecho komanso kafukufuku ndi bungwe lijatimati MVAC bungwe la MVAC ndi ya madona atu komanso ndi ya finance anaenda mweri ya uku ndipo ananena kuti kwathu kuno ndi ganza anthu okwana ngati 6.5 million azakhuzidwa ni njala. Ndiye chifukwa cha zimenezo muzi wa kunduna kwanga unduna wanga uja nchito yache ndiyoti tienera kumaonesesa kuti chakudia chilipo msiko mwono tienera kumaona kuti mtu asafe ninja choncho izizamveke chinali chofunikira kwambiri kuti tione chimene tingateve kuchita chochita chinali choti titapezana chifukwa pali komiti imenenso tina timakhala pansi kuti tione chochita zinavomerezeka kuti kwathu kuno tikhale ndi ozakudya zimene zidzathandiza anthu amene okwana ngati 6.5 million aja amene sazakhala ndi zakudya timanena kuti pa chizungu humanitarian komanso tikhale ndi chimanga china choti anthu aja ali ndi ndrama azitha kugula
pene patafotokozani bwino mwati boma limayenera kudyesa anthu 6.5 million komanso ndikukhala ndi chimanga choti anthu ena azigula zimene zimakhala choncho
tikuziwa kuti alipo anthu ena amene angathe ndi ndalama zawo kukagula chimanga koma alipo anthu ena amene sangathe kukhala ndi ndalama zoti apite akagule chimanga.
So pano amene akulandira chimanga chaulelewa ndi nambala yake
6.5 million koma kenako namba ijanso inakwera ndikufukhala ngati 6.7 million choncho pali mabungwe awiri kwathu kuno bungwe la NFRA mbali ina iti ndi ADMAC mabungwe awiri wa NFRA ndi ADMAC timacha pa chizungu parasteto ndiye kunena kuti iwaja amazi milida paoka koma ife pa size yatu timapasa ndondomeko zochita koma zinthu zina zache zofunikira zoti angate kuchita oka ama chita oka chifukali ndi bodi yao
chabwino kuma Dr. Chaponda mwina tisana afike tisana unike kwa mbili za mene mabunga mene ama gwirira nchiro ngozi mene mwaika amba kuti inachitika 2015 kwa maso zosatira zake za ngamba maboma uchuluka akunja mabungwe maboma anapeleka ndraba za mbili kwa maso tandizo la mbili zimene zija zinapita kuti
zitandizo zimene zinabwera zimene zondizo tandiza anthu kwa nangati 6.5 million yo kapena namba ya fika 6.7 million sumu kuzua kuti madistrict onse nikanene kuti sopano lino anthu akhala kulandira chakudya ndipo zimene zipitira mpaka na March azilandira chakudya kulandira mafuta kulandira mpunga akulandira anthu ena ambiri anayi kulandira thumba la chimanga komanso ndinganene kuti
sopano Admark ndiye kubwera mu bwanja
Admark kubweramo chifukwa iyonso izikhala ndi chimanga chije choti azitha kugulisa kwa anthu choncho titachita kafufuku tinaganiza kuti mwina iwaja akhale nanga sipa mkhala kuti tichite ma plan mungaso mkuzua mpantawi meneja anthu ena acha nali kunena kuti tienena kuchita zoteka kunena kuti anthu asafe ninjala kuno apake ananena kuti boma pomata 3 months ngati anthu ayamba kufa ninjala kuno basi boma lalephera komanso msogoleri watu waziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ananena kuti azichita zoteka kuti munthu asafe ndi njala.
Tinene kuti inuyo mzimene mumapanga zonseze kubweresa chokudya kuti anthu azilandira chaulere kunali kuvomereza kuti muli njala mdziko muno?
Ngati sichitapo kanthu ndithu njala ikanakhalapo. Ndiye munga ine nimanena ngati nyumba ikupya mwana ali kati katundu ali nkati timachita zoteka kuti tiyenena kulowa kuchola chiseko kuti zimene zichike choncho chinali kwa ine kuti ndichite zoteka kuti chimangacho kazakudyazo zikhalepo choncho kuti ndichite zimenezo nali kugwirisa mabungwe awiri awa bungwe la Admark linawuzidwa kuti akhale ndi chimanga chokwana ngati 300,000 metric ton chimene angathe kukagula ku Zambia komanso matanage ena azagule kunja kwa ziko ziko limene linati at least alindika surplus ndi ya ku Zambia choncho tinanena kuti malo moti tizipita ku Romania kapena ku Brazil tieni pompapa ndi pafupi tikaone ngati anga atilole kuti tikagule chakudya
chabwino nkhani imene yavuta kwambiri ndi ya inuyo kutenga kuona umbali pakagulidwe kachimanga ku Zambia ndi mafuna munene pano mwauza Malawi program ino ndi ya tuze ndizoona inuyo muli ndi mphamvu yotengapo na umbali kuti pamene Admark kugula inuyo mukakhale na ugula anthu amene angakonze ndondomeko zakagulidwe kachimanga
ine ndinalowerapo chifukwa Admark ija ndi parasteto imene timai yang'anira iwo ndalama zawo zimakhala zokongola amapita ku Ministry of Finance ndi kupeza ma bank guarantee amene amapita kukangongola ndrama ma bank kwathu kuno akatenga ndrama zimenezo ndiye amapita kukagula chimanga ndiye anthu akamabwera amakulisa pogulisa choncho ndiye kuti angati kupitanso kukabwezera ngongole ija
zimenezi zimachitika nthawi zonse kapena zimachitika chifukwa cha vuto la njala limene mukulinena
zimachitika nthawi zonse koma tinganene kuti ulendo uno mafigures aja nalikhala okukwerera chifukwa chonena kuti anthu amenenso kapena azafuna kuti azigula chimanga chimene chi azakhala okwererapo
nde inuyo ngati nduna ya zaulimi ndizoona zoti inuyo munatenga Admark kupita nawo ku Zambia ndikukachita kuwauza zoti akagule chimanga chokwakoti
ine ndinapita ku Zambia chifukwa iwo wa Admark iwo sangapite kukaonana ndi minister ku Zambia kuti azinena kuti ino tifuna kuti tigule chimanga pano kuno woti akaone pa size imene kumeneko ndi ndunanso wa agriculture choncho ine popeza ii ndi parasteto yanga ine ndina pita nao pa 18 May ku Zambia tinafika kuja kukaonana ndi minister wa agriculture wa kumene kuja nikuwauza kuti tepani kwathu kuli ngozi chakudya cha sowa choncho tifuna kuti tikule kuno chakudya choncho nduna ujanati koma kuti izi ziende bwino ndiye kunena kuti inu mukakambe ndi anthu amene amagulisa chimanga ma maize traders pa chizungu
amati inuyo mukakambe ndi anthuwo osati iwo boma
osati iwo boma ye ma price ache mukagwirizana kumeneko
ndi amene anaganiza za mitengo ni ndani
pa nthawi imeneyo panali bezo ganiza za mitengo ya
pamene inuyo munapitapo
aha
ino sumuna kambe nawo za mitengo
nono panali be ine ntchito yanga inali yoti ndionane ndi nduna nzanga
nanga kukulozani chala bwanji kuti munapanga mitengo ya $345 per metric ton ndi inuyo ngati nduna kuti mupeze pocholo
ine ndikudabwisika chifukwa ine nditachita sipanali pa 18 pa 19 ndinabwerera ku Malawi Nanga mnaona nduna kupita kukafunsa kuti ntengo chakuti chakuti. Izu ama chita ni ma technician. Ndiye ine nchito yanga na chita. Pamenepo nalikubwela kumalawa.
Iniyo nchito yanu inalionela kuti boma la Zambia lirole kutumiza chimanga. Pamene siri malola kukulisa chimanga kunja. Ndiye nchito yanu imeneo.
Pantawi imeneo. Ah Zambia sana ichite ban. Muifere sere nkani.
Chifuka,
mume. Iyo inari yongo ti pitani kumene mkawana. Kumansu iwa nani nakuti koma. Mkakagula ansu chimangacho, gati mkachipeza. Titakulola nikungo utumiza chokacho uchoyamba chapena 100,000 cha humanitarian. Chokuza antu uvutika kwa mbili. Chifuka muzi wati kupita kumasanko. Kumachina chomza gula kusogolo kuno.
Kumene kukubuo marimeli na kuza.
Ehe, anane na tayi bene. Ndiyo bano, akunena zimene kuti cha humanitarian. Nani kunena kuti AWFP. Kuti AWFP azabwele, akazagula azata kutenga chimanga. And nipo AWP anabweradi, anagula chimanga, anagula chimanga not 345, anagula 410, antusa kunena.
Anagula AWP, anagula chimanga kuzambia $410?
Yeah, petani.
Chaku Malawi kunoko?
Chaku Malawi kuno, ndrama za jenso za kumalawi.
Anagula chochuru kaba?
Ah, mafiga zache sindi nao, za koma. Popeza tinao za kutia gule 100,000 metric tons. Kumandi mene haka gulira choncho, mafiga zao anali osika pangono.
So tinene kuti mene mmakaka mbisira baba za Adimagi. Adimagi inali gao la chwiri mene lote ili kakule chimanga kwa Zambia.
No. Unali ulendo mweo. Chigwiri zano china chiti katantawi mene kuti 300,000 metric tons. But 300,000, 100,000 is akala ya humanitarian. Imene WFP ya zagula. 100,000 inayo is akala ya Adimagi. Koma tina unakuti sakwanisa 300. Chifuka sopa mziza siye Adimagi aja. Azabwele anati ukutu za kuvuta even 100,000 metric ton tikulepela kuti tipeze kumansu mitengo imene tikuipeza nangasia nari kupita kukawa funsa ma traders ali mitengo imene akuwa funsa akuti $395 singa kwanise ya
Dr. Japonda Adimagi inabwela kuzakuzani za mitengo ndikunena kuti chimanga sichi kukwani na mene akone chikuvuta ndiye munalo labwanji kuti asaine ma contract
pantawi imene anali sana saine contract yonse. Ndiye chifuka sana pesa 100,000 metric tons. Ndiye anapita oka. Sopano mujuni. Azapita kuja kujuni. Chimene nina mvesesa ine sopano. Nchoti iwaja kwilizana ndi bungwe lochedwa Zambia Cooperative Federation. Zambia Cooperative Federation ini ngati kwa tukuno Adimagi. Ndipo iwa anapiti zansu kunana kuti izi. Ndono mekozonsa izi. Tikuchita kufinansu.
Anakuza ni nuyo?
Eh. Sikuti inenso na tengapo mbali kumanana kuti zonses tikuchita ndi akufinance. Ndipo akufinance akunena kuti alipira zimenezi ndi letter of credit.
Koma zimene zazo zingateke popanda kukuza ni niyo nduna ywa zama limidwa. Mene muna pira wakakambirana ndi boma la Zambia.
Chifuwa chonena kuchijanda kukuza ni kuti Adimagi ndi parasteto. Ndi bungwe limene ili ndi bodi yache. Ndi bungwe limene ili inso ndi internal procurement. Ili ndi ndo no mekozo guli la zintu. Angatenso yu waja kupita direct kwa ODPP ujamalo la zintu. Ndi kuchita single sourcing. Ife ndikungo titumizila kope. Angatenso kupita straight kwa Minister of Finance. Koma ife kungo tichita kope. Tilibe nazo palibe vuto.
Koma poti pa kumveka mpekesila zoti kwa ODPP anapita ndi hapu unduna wa zamali midwe. Malumwa Adimagi.
No, chimene china lipo nchoti. Anapita kumene kuja. Ife anango tuuza kutoa. Ife tinapita kumene ku. Pepa la. Ako ODPP aja. Anachichita kope. Kope imene ana hapo meneza kuti. Okay, angate kupita single sourcing. Kapena kuti. Akagu. Akulole do kukagula kumene kuja. Kuzambia. Company imene aichulayo.
Chabwino. Nkani ya ikuli mene ikukambido kwa mbili. Ndiyo nina kuti pa mitengo inuyo pa maulendo awiri ya mene munapita. Munapita me kumaso munapita mwoktoba. Inuyo akunduna limozi ndia Adimagi. Munakazikisa ntengo wa 345 pomwe akutichimanga makupasani pa ntengo wa 215. Ndizona?
Koma tisana fike uko ndikuze nisopano kuti. Ndakuza nikale kuti Adimagi natuza kuti. Sopano agwirizana ndi Zambia Cooperative Federation kutati pasi 100,000 metric ton. Ndiye pumanani juni, July yata, ndaona kuti chimanga chonso sichikubwera, gachina likubwera pangono choncho, Augusti tambera kuti aku Zambia achitabani. Kunena kuti safu na sopano kuti chimanga chizi gulisidwa kuchoka ku Zambia kupita maiko ena. Koma, chigwirizano cha Adimagi ndi Zambia Cooperative Federation chilipo be kumabani chilipo. Nje sopana ine chinandi kuza. Chifukwa pajana kuza nkuti ine nchito yanga ndi kuwana kuti tima yanga nila kuti zintu zizienda bwino kuma paraseto kuja. Nje nai kwa funsa mlumbe kuti zintu zilibwanji. Aachi manga chibwela August yata. September. Aachi manga chibwela. Ndiye mwokutoba nati easy. Kwatu kuna tukufuna chimanga mwansanga. Tiene na kuchita po kanto. Ndiye napita kwa president. A president na andati. Okay. Popeza kulibani kumene kuja. Amene anga tiluole kuti chimanga chukapena chiyambe kubwela kumene kuati. Mpite ndikalata kwa my brother. A president ha kumene kuja. Ndiye chifukua chachi nene napita angati special envoy.
Oh, ana kutuma nende president?
A special envoy. Tima nena. Tumwi.
Koma Dr. Chaponda. Inu yopa ene posumuna dabu epo kuona kuti ngwirizano nasa ini duwa kalikali. Kuma chimanga mene chimabwira ya chimabwira mosa kala mene inu yoma kuti sedula mpaka bani inakazi kisiru. Inu sumuna afusa hadi magichifuwa chene chene?
Ina ndina afusa, ndina li kumve sedwa kuti Zambia Cooperative Federation wakanga talini vuto. Vuto laje ndoti agreement ina kazi kisira hivi. Anane na kuti Zambia Cooperative Federation azipasidwa ndarama koka koka. Akabweleza chimanga chokuwa na ngati 10,000 metric ton. Kuchoka drama mbantu.
Osati drama mmapele kandinu yao kunduna.
Mukana
lero.
Inetu panalibe chili chonsi chimene. Is in the agreement yimene ina chitiga. Andi aku finance. Si letter of credit. Ndi kubanki. Aku banki. Anena kuti fine. Agreement. Na iwan agreement yo ilipo. Si kuti na chita chili chonsi pa agreement yo. Inachitika kare ndi aku admake kumanso mungirizana ndi aku finance kuti ndiye ndonombe nguwache hili pamenepo kumasopa ndi chimene zina chitika njoti Zambia Cooperative Federation anafu nika kuti azikala ninda lama azikagula chimanga kucha akagula chimanga cho ndiye chibwele kumalawi ndiye apasidwa ndrama ndiye no. Akukala ngati analibe ndrama zoti zichita choncho anyway ndibwere sopano pa
kufunsolanga lijalo kuti zikuteka bwanji kuti papupeze kamitengo ili 345 ndi 215
ndili okonda kuti mwanena choncho chifukwa anthu ambiri saziwa zimene zinali kuchitika sikuti ine ndinatengapo mbali koma chimene ndikuziwa nchoti mu Zambia muja ngati mupita kapena ku Mungu kapena mpita kuchichitipa kaya kuti ndiye kumene kuja mkugula chimanga loko ndiye kunena kuti mkugula pantengo wa 215 US dollar per ton kuma sopano mkagula 215 ija ndiye kuti sopano chimanga chija chipetedwe chimanga chija chikidwe mabagi chimanga chija mutile mankwala mchite insurance mchite zonse zote ni ndarama zimenezo. Ndi chimanga chija sopano muike mo transport. Yochoka kandi ku Mungu kandi ku Lusaka all the way kufika ku Lilongwe. Ndiye mukaerengera mafiga ameneo imafika 345 plus kupiti the answer of 345. WFP anapita kwa mkuja ndikugula pa 410. Ndiye ine mkuganiza kuti ngati WFP anagula pa ntengo wapa mwamba.
Amagula ndrama zake zochokera kuti.
Za ku Malawi ku.
Za boma.
Za boma kwa mazochokera ku Madonna zatu.
Ndendi kufuse ni funso ili, limene ya Malawi ambiri akala kufunsa. Kuti sopano Dr. Chaponda akuchulidwa bwanji kuti iyo anaba ndalama 9.9 billion. Antu akunena kuti niyo munaba ndalama zimezo ndogawa na ndanzano.
Ine ndi kudabwisika, ndipo nali odabwisika kumvesa kuti oh, ati ma CSO ena apita kukapesa chileso kuti ine andisise umduna wanga chifukanda bandalama zokwana 9.9 billion. Ine ndati ati sinali kumzimvesa kuti kodi cha ndapita ku Zambia twice pa 18 May ndi pa October 21st palibe chimene ninachita ine chokhuza anso za ndalama yayi choncho ine ngati anthu anali kundipaka ine matope sinali kuti kuti anthu ndi chani
ni matope
ni matope ya
palibe umboni mesa analemba zoti ndalama za anthu anagawana.
Sopano kodi, ndalama zija ndakuuza ni kuti 34.5 million US dollar. Zili mbanki itu. Mbanki lero mutapita mzazi peza. Zimene agulisa ni 4,100 metric tons kuchokera pa 100,000 metric tons. Choncho kodi mtu kuba ndalama zaka shigeti. Situ kuzua kuti antu aba ndalama zaka shigeti. Anatenga ndalama, anapeza hapa. Ina anani peza ni ndalama.
mukuuza ntundu wa malayo kunena kuti olo atapanga kafukufu banje ino zino anusiliza
pezeka palibe achite kafukufu ina nari kuyamba yesa kuti kapena pamene napita ina kupariamente leko encourage andipa saumboni ona kuti ah tapeza kuti mnapeza ndalama toko anaza kutisi ina palibe chimene chilipo chimene chilipo njinali choti nari kutandi zira antu aku malayo kuti akale ndi chimanga madepo azita kugula kumansu chizikalapo onso chimanga china choti antu amene tikunena 6.7 million atandizidu
inuyo ngati nduna ndino kutila ndi mene adimagi ina pangira ndono mikiaka gulidwe kachimanga kameneka
ina ndi kukupila kuti anachita zintu zabu ino kwa mbili chifuka tizitu wakuti inali ntawi yovuta monga ni inali kunena kuti ingati nyumba ikupya mwana alimene mu choncho antu akutinena zambiri tieni mubwerese chimanga kuziko kuno choncho anali kuchita zoteka tamanga kupita ku Ministry of Finance pesa ni drama TNT chite chakuti chakuti zonse anachita zonse zoteka choncho ngati zina anena kuti ah azimene anachita inali single source chani chani ndiganza kuti antu
saku mukhulupirira ndithu adimaki maine ya kuchola chisebo
inali kuchola mzi chiseko chifukwa ngati saka na chola chiseko anthu wa ku Malawi sitika na nena lero kuti anthu 6.7 million akudi abwino sitika na nena kuti chimanga chikupeze kama Admax depo no sitika na nena
anthu wena kunena kuti ku Malawi kunoko chimanga chilipo panalibe chifukwa chokagulira chimanga kunja
ine nchoona chimanga chilipo kuno kuma kuipa kwache anthu amena ndi chimanga kuno anali kuona kuti ii nthawi ya kudiera hapo ndimene iwo mafigures yao amene anali kufuna anali ama 410 US dollars ndiye tsopano zimene kana titandiza iye achifu
Dr. Japonda mukufuna kunena kuti amalai mdziko muna magulisa chimanga chao mokwera kuposa chimanga chochipa chakakhale chakunja
zona amene anali kugula kukanengo kuja ina 12,500 per bag koma ena achi amene anali ndi chimanga chao tikunena atu eni amene anthu ali ndi chimanga matumba ambiri ma warehouse hao tikapita kumene kuja naye kuti ha ngati mfuna kuti tikuguliseni ikhale 410 koma tinalina kuti tikagula pa 410 ndiye kuti pogulisa paja zizativuta chifukwa mzizi wakuti mtengo wa 345 mukayerenga masamu ikuwa na 12,500 ikala 12,500 per bag ndi yomweyo nso anali kugula NFR konkuno kuma tikana ati tikale tipitirire ikale 400 ndiye kuti sitikana kwanisa anthu azikana kugula nga cha ma 13 or 14 chifukwa ati nso mziwa kuti ko finance anandiuza kuti sitikana chite lower price kuti kale kapena 8,900 chifukwa aku IMF ananena kuti subsidy ikachita choncho ndiye kuti muzaluza zinthu zina zachi chifukwa muzizi wanso ngakhale pa mtengo wa 345 12,500 bag boma alikulipira po 18 million subsidy to
chabwino mu kucheza kwa thumu sumuna kambepo china chili chose cha kaloswe koma kaloswe wakhala kutchulidwa kwa mbili mu nkhani yaka gulidwe kachimanga kameneka ino adi makisina kuze niza mgwirizano wake ndi kaloswe ndi ZCF
ine kunena zoona sina ziwe chili chonse namvera mapepa tamvera mapepa ndiye nafunsa CEO wa mumbe kuti kodi zimene zili bwanji danandi utakuti amene wakoyamba timafuna kuti iwaja tikale nao pangwirizano ugula chimanga kumasopano tinaona kuti iwaja afuna kuti ife tizi apasa ndrama asana tipase chimanga ndiye sizinaende ya ndiye sopano tinasi amene aja nikupita ku ujeni ku Zambia Corporate Federation ndiye mzizi wakuti inendakuza nikale ife kwatu kuno sikuti tima yanganina tintutati ngono tingono zimene adi makachita tikangomvera zimene tinangomvera kuti chabwino nanga si ali ndi bodi yao amapita kukanena zimene so ine sina ikeponso
koma inuyo munapita ku Zambia limoze ndiwo nde mukanai nabe kukhala ndi chidwi chofuna kudziwa kuti zili pati makamaka za chimanga kuti chibwere ku Malawi
ide ine napita ku Zambia nanga si ine pa nthawi ya 2 chimene napita nachita koyamba chimene napita ine ndiyoti anavomera boma aku Zambia kuti atigulisa tikagule tikaonane ndi anthu amagulisa chimanga pa 18 May kachiwiri napita kwaona president anati okay tie nitakulowa koma ngwirizano wache ikhale government to government osati ma traders aja chifuka bani lipo betu ku Zambia koma ikhale government to government ndiye kuti Zambia Cooperative Federation ibweresi chimanga choncho ina interest yanga inali mene pa level yanga kuma zoti zandalama chani izo nimati finance nchito yanu ndi mene mzi yanga nila
chabino tikupita kumabedu wa kucheza kwa tu program ya tuze nizona muna akana ukaonegira ku parliamentary committee kwe amba itakuita nani muna akana chifanyani
Musa iwale kuti inetu baja ndakansa kupita ku office choncho nyumba yanga ina ili ku blanta ku office kwanga na nitu mizira kalata imene ya invitation na ila ndila pa siku lomwelo pa 17 ginza ya ngane ndati shia na ndila chama 10 o'clock ginza ati sinika ate duini choncho na imba ntawe yomweyo na imbila speaker ndangona invitation yoti ndi onekere ini pa 17 kuma pa supano lino ndili kublanta choncho andi pase siku lina ndiana ndiuza kutahaya kambani ndi clerk of parliament choncho nso nae mbira ni clerk of parliament pata tansu kapena 1 hour nae mbira nso clerk of parliament kutikodi atibwanji sana ndiuze anati tiza kupasa nibe siku basi tu
osari mmaopa
palipe kuopa ndi ope puchani kala tayo nawa ndila kumene nanga sizi ntu zinali kutumi zido kubwela kumene ndina line nanga hapa sinda onekela pa ujen ndi chita interview 4 hours nanga mtu opa ama kaa kuchitua interviewed 4 hours ndi ope chani palipe po chimene chini
palipe joma mkupa
ndi ope chani chintu chonse cha choti ndinene ine ndani na palipe chimene ndibisa ine ngati unali oti mtu animange kutinda banda wama nanga tikana karati kunena pano kapena mtikana kandiri kujelo otakuti ngati mtu wino wajana na kuti ndaba 9.9 billion akanabweresa umboni kuti iitu mwapa 9.9 billion kuti anything
kuma mukumane na mulimba ntima za 9.9 billion kuti palibe ndrama zimene zinabedwa kuma nchifuka chani iniyo mmaganizo mwanu amalawi anakoka nkhani imene kwambiri
mwai walira amalawi ito amakonda kuonjezera zinthu maripoti asana chite kafukufuku ama tamangira kuchita ma conclusion kuti uja wakuti ndia paja anangoto tamkola chaponda sopano basi asana yangane nsoya ndipo nikuze ni even 345 antutu sana yangane $345 amangu yesa kuti ndirama za mbili kuma sana yane kuti ndirama yomwe ndi imene akugulisa kuno akugula chimanga 12,500 sakuti wae pamene nali kuwauza hivi na parliament ya committee anayi kukanga kudabwisika antutu wakamani na kuti tikala ndi zintu zoti tulipile kwa mbili anali kuiwa lila kuti ndirama zitu zili mbanki anali kunena kuti Malawi avutika kuti alipile ngongole imene adi makana atenga so nani nafunsa ngati a parliamentary committee kodi ngongole ya cheiti popeza ndarama ya 34.5 million ili mbanki sana alipile ibi 4,100 chifuka ikanakala 100,000 metric tons pa 100,000 metric tons ni 4,100 yoka imene ya figa kumalawi kuni chonchi palibe ngongole
palibe chimene muna lako
ine palibe cholo akwa chimene na chita ine nikuzua kuti antwena anali kukondula kwambiri kuti chaponda watasopano waba kuma izuzo msuzu zinali zote za chape palibe chilipo palibe aliense wapeza po umboni uli onse kuti ine inate ngandrama I think ya kula tu kwa tukunu ndi nsanje ndiye na haja mafuna kuti amati PhD pull him down hati pull him down syndrome afuna kuti ya titani nae akatachoncho ndi ama kala ukondo uja tatana nae bas finish sopa na palibe nae kumvela kuti ma media houses zena antu anali kungu bwela kuti lelo tu ndakuza nkuti chaponda uja ate antu waje tukaziwa kumazimene siza titandiza
tikaterenso tafika pansiri zero pa program yatu ya padera momwe timacheza ndi Dr. George Chaponda nduna yoona za malimidwe pankhani yokhuza kagulidwe kachimanga ku Zambia ndine maganizo mazeze mwakoma nonse